Edasua ewo esem ni mu na temali circuit course nso a His Lordship Alexander Oware etna edwam no ahwe ema abrante bia we teacher ni a wo chere social studies wanya emfie eduasan bi no a wo frɛ no Natoma Yomusa Otabel semeka so so nkoda efiase emfie enso na ni nyina ene se akoda bi okosuku ewo Kulpi RC Junior High School papa yi wakofa ne to ono de enkofa han mu wo ho yi nyina no wampɛ no bi e ma di wo yi wampɛ no na na mmum ba bi oja ne nanfa ɛho hm ɛbonye ho na ja wakofa no fa ye ntia ne court no kye sɛ wonfa no nkɔto afias ne mmum woma ne nya adwuma den pa na ofiri ba ja be hu sɛ ba bi ade bibi fa kora ho a wo o ma ho
nyina abakɔsɛm kyesɛ ɔmɛ ya posi fo wɔ salaga ɛche abrante bi a ɔfrɛ no Yamusa Otabel ɛwɔ East Gonja mansion no mu bra East Gonja mansion no kwankye no hwɛ ɛhoma sua soɔ ɛte sɛ wanya ɛnkra bi sɛ saa Yamusa Otabel no wafa ubi sɛbe ɛwɔ ne to kɔ adu a wade bɔ Yamusa Otabel no wɔgye to mu sɛ ampa deɛ kɔɔ soɔ ne deɛ wɔka no nyina no ɛyɛ nokorɛ yɛnti ɔsɛ sɛ mpanimfoɔ nhwɛ na ɔma ne bill ɛma ɔma no bill November bosom ne da ɛtɔ so ɛnan ɛwɔ fimpim yinu ne ɛdu no baako mu yeyi ɛna lawyer ni a wotwitwa gye Yamusa Otabel ɛkyerɛ sɛ wɔsrɛ court no wɔma ne kwan na wɔmfa ne client anan sɛ ne wotwitwa gye no no ɛnkɔ ayaresabea ɔhwɛ adwene mu na ɔnkɔhwɛ sɛ deɛ n'adwene mu ɛteɛ court no ɛte aseɛ ɛma wɔde no kɔ pantan ayaresabea sɛ ɔnkɔhwɛ n'adwene mu nanso amane a ɛfi pantan ayaresabea ɛbaeɛ no ɔtɛmmuafoɔ a wɔtena adwa no mu no wɔanye saa nkrataa no ne nhwiemu a ɔmyɛeɛ no anto ma wɔbɔ to twene baabi koraa ɛnam so ma ɔma kwan sɛ wɔnsan fa no nkɔ tama Teaching Hospital na ho nso wɔn kɔhwɛ ɛnam sɛ nti wɔtutu asɛm no ahyɛ daa kɔsi sɛ afei ɛna ɔde atemmu ap.